Zayga kasan kasana cewa samuwar uba.
Say it.